Ukuzinikela kukaThamsanqa ngevo ekuphuhliseni nasekukhuseleni uluntu lwasekuhlaleni kwanobuhle eKarega kuze nomvuzo emva kokuba engenele ugqatso leSouth African Heroes Awards lokangevo ubuye nembasa ezimbini. Ezimbasa ziliwonga lokuzijulijacu ekuphuhliseni nokukhusela uluntu lwendawo yakhe. Ungevo uthi ingathi uyaphupha xa emane ejonga imbasa zakhe.
So I've been trying for the past few days to come into terms with the fact that I just won two national awards and I've emerged from the South African Heroes Awards as the overall winner. So kuse akabikho lula yabo to let it sink in yabo because this is massive. Zizinto ongazange walala ovuke ucinga bangaba ziyakuze zenzeke ebomini bakho.
Ungevu uthi ezimbasa azizukumtshintsha ubunguye kwaye uza kuqhuba esenza umsebenzi wokunceda uluntu ingakumbi abantwana besoloko ethe gqolo ukubanceda xa besiya esikolweni.
2 hours can't change me. They can't change who I am. They can't keep me away from these kids. 2 national awards don't mean that you're bigger than this community. It simply urges you to adopt a more servant attitude. And but for now, if you didn't get naive, I need to go back to where I have always been, even though I've got 2 national awards. Continue to watch over these kids. Continue to do izinto endizenzayo ekuhlaleni.
Umfundisi webandla lasekuhlaleni iICM uthanda uxolo Mtakwende uvakalise ukuchulumanca ngokuphumelela kukankevu uthi lo kankevu ebekufanele ukuphumelela ngoba uzinikele ekuncedeni abantu.
Ndiva ke ndichulumance kakhulu and this means to me that kukhona umbhalo ke nanjengomntu okakrobe ezibhalweni ethi umnikeni kwimisebenzi yezandla zakhe ukuze imdumise emasangweni imisebenzi yakhe. This is what I've seen, it's a true projection. As I said at the time qala ukuthi he is an agent of change. He is the true projection of who God is amongst people. If you want to see God, then we don't have to look any further than to see that person next to you indlela enza ngayo.
Abanye babahlali bathi ungevu ungumzekelo omhle eluntwini nakubantwana abasakhulayo yaye kufuneka lilandelwe ikhondo lakhe.
Sikhulisa abantu apha ekukhuliseni kwethu abantu sifumanise into yoba sine-challenges ezininzi. We are so glad okokuba sikhulise umntu ofana nongevu oza ukwenza izinto ezahlukileyo kwabanye abantu, kwabanye abantwana even. Ube ngumzekelo omhle kakhulu, into ethi ke ngoku into yoba sizawulala thina abantu badala at least bekhona abantu abahlumayo.
Ndiyayibulela ke imisebenzi yakhe uMr Nkevu, ndibulele le family yakhe ngosiboleka uMr Nkevu kwimisebenzi. Kuyacaca ke into yoba iphathiswe kwasekhayeni loo nto leyo and into iphathisiweyo kusoze uyihluthelwa ngubani because uKristu kuyakunika.
Nkevu uqinisekisile ukuba uza kuqina ngakumbi emsebenzini wakhe wokuphuhlisa ulutsha nokunceda abantu ngethemba lokuba nabanye baza kukhuthazeka bazeke mzikweni. Kwindaba ze MPK TV, ndingu Jessica Bobo, eKarega.